Mutama Elia ngaha mu Rumonge nkuko nari nababwiye ari umutama yubashwe cyane. Aha hose mubona Juma Juksi ndasabye uhakamere neza. Iri tongo ryose mubona turimwo. Iri bisigura amaso ya wageza, amaso ya kamera yacu ageza. Muharabe neza aha hose hari ha mutama. Ubutunzi bwose yabukuye.
Bagine ni wubahe.
Je tu televizio turi Isaac TV turi televizio rero tuvuze amateka ya mutama turi aho tuvuma makuru hose tucya tushika gaze kubona bangaye nyandu violence
je mfisa abandi 9
abandi 9
ya
none mutama ko afisa abuzukuru 50 umwe yavyaye bangaye
umubana
mu buzukuru wa mutama
9 uyu afise batandatu uyu mukuru wacu umuhungu Uwa afise umunani mutoya wacu wa twese ubundi uwo nkurikira afise bane ubundi afise bane ukurikira uwo nkurikira hari undi atari hano afise 10
Isaac TV ho
hari umwe mu mugenzi ugira nasanze uri kurakogwa ntatahuye neza uwariwe umwe mu bari ko barawukoresha ni mutama wacu ngaha kumbure gaturangaza kumuramutsa ndabaramukije mutama
murakoze cyane
amazina yanyu
je nitwa bariya ndaza chafoni kandi umukozi w'Imana
ahosha okay mutama uno musi turi mbavuga urubanza ko kuganduka bwa urubanza guca kumazi bavuga ijambo urubanza rirakora ku mukubwa
no kuganduka vyirwa kunywa amata kuri uwo yashaje
hariho benshi bakunda gukoresha bo sinzi ko ari migenzo ya bose cyangwa ari migenzo y'ikirundi twese muri rusange hari abasanga banywa inzoga kubera iki imwe mwahisemo amata
niko bitegerezwa no twari gukoresha nk'umutobe w'ibitoke none uwo mutobe w'ibitoke naho bafise ariko twasiye tubona ko twokoresha amata kuko n'uwo mutobe wari kutwari kuwita amata
okay murabakurambere murakuze mwatuboneye byinshi ariko tuje imwe mu migenzo bibaza ko yibagiwe mu Burundi n'icari mu bintu nk'ibyo kuganduka guca kumazi imwe migenzo yibagiwe itagikorwa ni iyihe mwibwe bakera mwakora
urumva nta migenzo hariho ibintu twari gukoresha byo kotsa ibitoki tukabaha akanyama ariko ibyo byose ntabyo tugikoresha urumva abashoboye kubikora barabikora ariko ubu ni byiza aho tugeze twashimye kubaha amata gusa
kubera ikintu niyo migenzo yahavuye kubera atanyamazi kibaho cyangwa kubera
nibaza nuko igihugu kigenda kiratera kije imbere nicyo gituma bimeze uko
ubwo twasanze urikurabaha amata wambika n'imipira bijya bisigura iki mu majyambo make bifise akamaro ka
akamaro bifise urumva byikwa ngo kwambara ikimazi n'ibintu bita ikimazi ikimazi rero ni impuzu ziba zategekanijwe bakazambara zikasa zitwa ikimazi cyo kumarira abo basigwa basigaye yego
iyo bidakozwe iyo abantu baciye kumazi bakaganduka umugenzo ntukogwe byitwa gute
hariho n'abataganduka ku buryo buke bafise ariko abafise uburyo ni byiza kuganduka kuri uwo muntu bagaha amata abasigaye yari umukenyezi wiwasigaye iyo bapfuye bose bakabanywa ko amata bose aha nkaha bari barayanyoye kuri ku mukenyezi wiwe wa mbere yapfuye none ubu naho bayanyoye kuri se wabo none rero mugabo hariho umusigwa n'uwo yari yazanye mu nyuma asigaye ngaho muri urugo kandi nawe nyine kihazo bapfuye nawe nyine
bazomunywera amata
bazomunywa kwa mata
none aho nyine ucumenga bararyohewe kunywa amata ucumenga nayo n'akantu keza kabaye or bari mu mubabaro
nta mubabaro ukirimo kuko bararize baraheza ubusa kuvuga ngo nicyibutso cyiza
ni kumuherekeza neza
yego guheraheza neza n'ubu hari ikindi abatabaye hafi bagiye gusira amasurwe kuri iyo mva aba bari kure cyane mu bihugu byo hanze Amerika Mozambique Morogoro ni nabo rero urumva bahisemo kuza gusira ko amasorwe
ahosha mutama reka tumuherekeze rero mutama dorekeze niyo mujyango kuza gushira amashugwe wavyumvise umugigwa wo kunwa amata mu mutsi wo kuganduka cyane se kucisha ku mazi ni imwe migigwa myiza cyane wanashima ngo bisigura guherekeza neza uwashengeye ku mana Yes, bakunze ba Isaac TV muramubonanye kugendraho igyamye na hayiruhukiye mutama wacu Elia. Ni byinshi shaka kumumenya ko ni byinshi dushaka kumumenya ko kuko mubibona tusanze ngaha umudamu ari wenyine hafi yinomva ni wasizwe nka madami wiwe cyangwa mukiwe niko bivugwa ariko kandi icyo no babwira nka exclusive mutama Elia ngaha mu rumonge nkuko nari nayo babwiye ari umutama yubashwe cyane aha hose mubona juma juki ndasabye uhakamere neza iri tongo ryose mubona turimwo iri bisigura amaso ya wageza amaso ya kamera yacu ageza muharabe neza aha hose hari ha mutama bisigura mutama aha hose hari wiwe ni wiwe nubu niyo mpamvu mubona baje no kumuhamba mu itongo giwe abana biwe rero nkuko twabyumvise hariya baraje kumushira ko amashugwe kuko bamwe bamwe ntibari hafi umunsi ashingugwa reka rero mvugane na mama nga mama ndabaramukije
okay
reka nakufatire mikro ntacho mama mazina yanyu
tende ntwanduwa mungu leo kati
nduwa mungu leo kati mama ntidushaka kubibutsa byinshi byahise kubijanye na mutama ngaha iruhuki ariko dushaka kumenya mu majya mu make mutama Elia ninde
mutama Elia yari mwarimu yaravuga ubutumwa
ubutunzi bwose yabukuye
ku mana imana ni yarondera akaronka imana ikamuhetsagira
yari mu baganwa yari mu bami yari mu bako tubenyira abantu benshi bari bafite ngo nini nkizi niba bandi basanga araja kiha ukuno yari mu bagira ngo ibintu ingana
sinje abana je twashikiranye yamaze kubironka
we uri umutamukanye we wakanga uri umugore we
wakabiri
wakabiri yari afise yagore banga
yafise umubwa kare
ya amaze kwitaba imana
ujya wabajya nyina wabajya ndenga bajya bashitse rero bajye no bahe
cyo tuti televiziyo turi Isaac TV turi televiziyo rero tuvuze amateka ya mutama turi aho tuvuma makuru hose tucya tushika mutama ngaha rafise makuru aryoshye cyane kumva kuvugwa vuga tuvuga turi katuze
siki hakiri kare basha nabashitse
oya wo dashitse kare ahubwo twosha mama ndaza kukubaza byinshi hanyuma ariko ndinda kwanza twakire abana ba mutama ngaha Juma Jux hindukira hariya reka nakire umwumwe ndaramubaza mutama ni sawa
ni sawa
karibu
yego
uri umwana wa kangahe wa mutama
yari cyende umwana wa gatandatu wa mutama yari
umwana wa gatandatu
ndeka bura wa gatandatu wa mutama yari
okay reka ndaza kukubaza nawe kumbure mu karibu reka ndamutse ngaha mutama nawe ni sawa amazina yanyu
amazina ni Bukuru Etienne
Bukuru Etienne namwe uri umwana wa kangahe wa mutama yari
jewe mvuka umwana wa kabiri hanyuma imbere yanjye hari umushika wanjye hanyuma mu bahungu ni jewe mukuru
mutama yashengeye uri mu Burundi cyangwa nawe ni sawa
araha
mbe yishwe ni
ingwara ya hepatite
yarakuze
cyane yarafite imyaka 85
okay murakoze cyane namwe mubyagire hama twakira abandi karibu reka ngo ndababwiye aba ni abana bo muhisi Elia mutama wacu ngoma ndababazagiza utubazo duke bwira mama ni sawa
murambabarira
namwe ngira ndabaze gato amazina yanyu
Jane itwa Zainabo Beatrice.
Zainabo Beatrice urumwana wa kangahe wa mutamayi?
Ndo mwana wa imfura.
Ah, eh ni ukuri aba bose.
Yego me.
Oh. Abuje ufise abana bangahe mama?
Tusabana cyenda.
Mutamayi amatwa nsumira ngo afise abuzukuru 50 barenga nivyo?
Yego me nivyo. Bararenga mbere.
Muri abuzukuru bose bavyiwanyu nga?
Bagomoka kuri twebwe nyene aba bana mubona boyo muhese.
Abana batandatu.
Eh.
Abana 50.
Turabana ndwi.
Ah, abana ndwi, abana ndwi.
Kwa wuzi kuru mirongi tano nuu mumenga
na urakoze, murahawi kaze tu twakire undi mupapa na wenyine of course asanzwe ari mwe mu bahungu urabona ko yarafise abahungu bahagaze neza bijunjanije mu ndabara mukije mutaha
mahoro mahoro
amazina yanyu nami
nitwa Chiza Elias
Chiza Elias wewe watwaye n'izina rya mutaha
yego
okay urumwana kangahe wa mutamaze
cyane umwana wa gatatu
Mutama bamushingiye uri he?
Nari naje kumushingura.
Okay. Uno munsi mwagarutse gushira amashugwe kumva yiwe. Bisigura iki kuri mwebwe?
No munsi wo kurumara. Nkuwa no kuganduka nkuko imigenzo yacu y'ikirundi igenda. Cyubizwa kuza gushira amashugwe koko igihe twabikora. Nigihe twamushingura hari nk'abashiki bacu bandi batari bahari. Rero nabo baje kugira nabo babikore.
Okay. Urakoze cyane nawe karibu. Kugira mama reka kwa mire kuri nyene ari hafi yanje ni sawa egira nga ndiko ndababaza ni sawa
ni sawa
mazina
nitwa Hawa Evelyn
Hawa Evelyn namwe urumwana wa kangahe wa mta
je no mwana wa 11
umwana wa 11
eh
twabwiye ko afite abana batandatu bani
eh hari habafuye ariko mu bisanzwe ndo wa 11 ariko twa 12 kubera harimo amahasa
Ah okay and mama.
Yeah, abana batanu tuca dusigara turabana indwi.
Okay. Ah, umva cyasigara indwi.
Yego.
Eh we ugize kubana bangahe? Ndabara uri uri bungenze. Mutama Elia ngo afisa buzuko 50 banarenga. Uracyazana abandi. Eh eh. Ufisa bana.
Je afisa bana munani.
Abana munani.
Eh.
Okay. Kumbe dizi za kwimenya badai murahawe kazi. Reka Namutse mama leki wewe ni mvakansiye ne basha igira ngaha mama ni sawa
ni sawa
amakuru yawe
meza
amazina
Nyandwi Violet
uri kumwe n'umuhungu wawe ndabona wamwambitse na gapira ugeze kubona bangahe Nyandwi Violet
nje mfisa abandi 9
abandi 9
ya
none mutama ko afisa buzukuru 50 umwe yavyaye bangahe
ubibaza umubana
mu buzukuru wa mutama
mfisa 9 uyu afise batandatu nyamukuru wacu umuhungu afise umunani mutoya wacu wa twese ubundi uwo nkurikira afise bane ubundi afise bane uwukurikira uwo nkurikira hari undi atari hano afise 10
okay ni byiza turondoke cyane kugira tugwize ni byiza wewe wumvise amakuru y'uko mutama eshengeye uri he
Jendi hanze ni gihugu cya Amerika mugabo wagirwaye nari naje kuraba ingwara ziwe ndahavuye rero mu nyuma cyaca bibana bacahita bimana
okay
ya
inkuru yiwe ati papa arashengeye wari hehe wari mu biki
ndari mu kazi ya
kuri ko sari mvise nabi kubera gutaje
urabona icyo gihe nari imperutse kuvino hari aheze ngira nk'amezi atanu ani mvuye ino na urazi ibintu by'ubusafiri biragoye mugabo twari kumwe n'abari ino ubanza twarukoreye turi hamwe naho tutari twari
okay sawa reka ntitubavugishe byinshi turakora n'ibyatuzanye reka dukurikirane rero ibikorwa bigira bibere ngaha nge nitwa Isaac Classic
twiragiye mu mahanga hama rero igihe ikibazo cyo kuva bamutama caba hariho bashika cyacu bamwe batari bahari nubwo batari bahari haje umwe ubundi ntiyaje kuko nawe aragwaye ntibimeze neza hanyuma rero uyu munsi abo kuri abo batari bahari icyo gihe bashitse uyu munsi nibo baje nabonye kugira bagize ikigumbagumba kugira ngo baze baherekeze kandi umutama wacu bashire kwa ayo mashurwe ya nyuma yo kumusezera niyo mpamvu rero turi hano hanyuma rero nagomba tubahe ikaze kugira ngo baze barangure icyo gikorwa turahamagaye umwana wiwe yaje ava hakurya muri Amerika ashike hano kuko icyo gihe atarahari ashire kwishurwa sawa uyo arahejeje umurimo wiwe mu migirwa y'ibirundi ikirundi baba babikoze uzukuru waje reka duce dukurikiza umuzukuru wa mutama kuri uyo mukobwa nyene yaje ava muri Amerika turamuhaye ikaze Byose biranditse ko biriko birakwiye. Sawa hanyuma uyu mukobwa wiwe yaje ava hanze n'umwana wiwe ariwe muzukuru wa mutama. Uyo barahejeje reka duhe abandi buzukuru batari bahari ico gihe nabo nyene bashike hano bashire kwishurwe. Ariho abuzukuru biwe bamahasa ni bashike ngaha babanze bashireko. Sawa abari barahejeje biko bigenda neza reka duhe uwundi wa nyuma. Uyu munsi dufise amashurwe ane kuko batari bahari ico gihe bose. Reka duhe uwa nyuma rero. Sawa hanyuma mu ncamake bari bane barahejeje. Hanyuma tugira turangize kino gikorwa twariko dukora. Kenshi abantu baramenyereye gukora basenze kuko vya kino gihe amasengesho ni yahumanura vyose siko none. Reka dusengere kuri bino bikorwa vyose bigize bibaye naho tutatanguye no gusenga tubisengere kugira ngo Imana ishishikare kugira neza. Mana data mana uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo turagukengurukiye data kuko uri Imana nzima uri Imana igira neza. Ibi ni bimwe Yesu Kristo mu byo waje kuducungura data. Maze udukura mu buzima bw'ubwami bw'umwiza utwimurira mu buzima bw'ubwami buhoraho ubwami bwa Kristo ubwami buzira amabi. None rero turi imbere hano imbere yawe abana biwe Yesu Kristo batari bahari kijya gihe bahejeje gushira kw'amashugwe yo kumusezera ubwa nyuma kandi uyu munsi niho dufise urubanza rwa nyuma turabisengeye byose databuja aho tuja kuja mu mugirwa wa nyuma wo gusezera umuvyeyi wacu kugira ngo Yesu Kristo uje kubana natwe uduhezagire byose bigende neza. Maze rero data ucu duhagararira nk'Imana uze kwihesha icubahiro ku bikorwa byose ku mirimo yose y'uno munsi na cyane cyane uduhe kuyikora mu mahoro kugira ngo tuje kuyisozera mu mahoro turazi kuri umwizigirwa turazi kuja kubikora. Hanyuma Yesu Kristo tugeze mu isaha yo kurangiza turarangije uno mugirwa twariko tugira hano w'abana bamusezera ubwa nyuma tugiye kuva hano dutaha dusubira hariya ku rubanza maze ujane natwe tujimere turongore uhezagire ibikorwa byose cyo gukorekera ahantu bikoreke mu bubasha bwawe turabigushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti amen.
Isaac TV.